bari mu nama y'imigambwe yo gutegura amahiganwa y'imirije mu 2020 nagira ndabwire yuko twatangaye cyane kuko imigambwe nta yose dusigaye tuvuga rumwe uno munsi twagize inama gushikaho ubibona neza abona ko inama izokurikira tutazoronka amajambo menshi tuvuga tuzoba tuvuga gusa ibijyanye n'urukino ngira ngo n'ayahandi twabonye yuko icyo umwagaye n'ubundi aba aricyo aba yagaye hanyuma duca dusanga igihugu cyose kiratekanye ku kwezi guheze kose bose babyemeje yuko utwabaye ni nk'utuntu twavuga nka nyambo buragahonzi twese twabonye yuko mu gihugu bimeze neza cyane birahimbaye rero murumva uno munsi bihuriranye n'uko twari dufise n'ijambo ry'urufatiro ryiza ko ata muntu avuga ibitirimutsa abandi twiraba mbega twakora iki umwe wese rero ngaha nturavye mu byo twize twigishije turumva biri mu bitabo by'ijambo ry'imana turumva icyo ari cyo ijambo ryiza rero natwe ngaha tuba twaje nk'uko babivuze kwiga kugira turabyoye tugishyira ko iryo jambo